wangizi gare banyonga nyongu uko bishakiye ni wangize moto bakubita migeru uko bishakiye ni wangize kirara cyamba ahubwo wangize umuntu warakoze mana asante papa thank you
acishimye ndagushimiye
warakoze mana asante yesu we bare
acishimye ndagushimiye
warakoze mana asante mungu ne anziza
acishimye ndagushimiye
yo warakoze mana